What's up, beautiful people? What's up, fine supporters? Everywhere you are, this is your girl Kado Ravel. In your Rubies TV, TV, I'm a tech camera. It's a channel goes. I'm going to Rubies TV. I'm going to come back. Channel goes. I'm going to come down. Unam sirera. Mwana wana kunda hanu hamedza neza. Mwana wana kundi muri hanu nyene hari nature. Mwana wana ko ari paysage vrema igendera. Unam sana gya hanu itwa muri kati ya bugete. Hanu itwa boteti paysage. Ndiba zako mwa game wana ma image. Muzako kubona kandi na ma image hamedza neza. Channel goes. Hanu hanu na hanu. Heza hanu kuwa. Ahantu hari akayaga hameze neza cyane rwose ahantu ho kuruhukira. Numusere canzanye hano nazananye n'aba legend, nazananye abantu b'amateka cyane rwose, nazananye n'abantu bakomeye cyane muri no industry, abantu bavuga ko badukuriye bari imbere yacu cyane rwose, abantu tugenda twigira ko uburorero muza kubona mu kanya. Ndabaye kazira muri kino kiganiro. Numusi imvo yatumye dushika hano nuko marraine wa evenement twakoze umukenyezi w'inkingi y'iterambere, ngira ko ndanabashimira abantu mwayikurikiranye, yemeye yuko azokwakira abari bagize abamambre du jury, akazobakira bagashobora kunezererwa muri kino kibanza ciza muza kubona kandi muri ko baranabona. Ndabaye kazira cyane rwose, muze kubana nanje kuva ku ntango gushika ku musozo. Ndabakunda cyane. Bakunze warubizi TV rero nari nababwiye yuko uno munsi nateye iteka ryo kwakira aba legend, abantu bakuru cyane, tugenda dukora ko ama inspiration agiye atandukanye. Abakurikiranye ikiganwa umukenyezi nk'ingi y'iterambere barabamenye cyane, ariko kubera ko tubakiriye rya mbere kuri warubizi TV, reka tubasabe banatwidondore kamere imbere yanjye.
Je ne suis pas Christian Savzi, mugabo amaze igihe bazabanyita Savzi Mpungu, Savzi Umuzukuru wa Savzi. Hari n'uwo uri kakunyita ngo se wabuzukuruza abansabye.
Byiza cyane rwose. Reka tubandanye.
Nitwa Annie Espérance Tubisabimana. Nibaza ko abantu bakurikirana runo ruganda bashobora kuba abanzi.
Yego. Reka tugende kwa mama.
Je nitwa Rosemary Twagirayezu. Nibaza ko abantu baranze cyane.
Yego.
Ndi nararibonye mu by'imico n'akaranga. Amasanzwe ndi umukinnyi w'ivyese n'amareresi. Narigeze no kuba umuririmbyi.
Yego.
Murakoze.
Okay, uramutse rero nkuko nari natanguye ndabibwira abakunzi ba Rubis TV, turi ahantu yitwa kuri Beauté du Paysage. Nshaka kukugambira mutubwira mwahabonye gute, mbega mwakunze ngene babakiriye, uko mwahabwe akayaga mukumva gute?
Je mu kanya ndiko ndaraba hariya imvubu ziko zirazunze ibisusu. Ego, urumva Beauté du Paysage, paysage igihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu cyiza cyane. Uravye ikintu bita nagira shire ko na sauvage. Beauté du paysage sauvage tumenyereye ahantu hasa, ahantu hasa, ahantu hagasa, ahantu hagasa mugabo ngaha aye aniyumvira yuko naheruka kuhabona kera, ahantu hasa gutya naheruka kuhabona kera. Numvise umengo nta n'imidugu ihari ngo tube poliwe, mbona nyishwanya guca musura kujya ku murongo
cyamuje kumuvuga
giragahawe hazanye umukunzi. Ndiyumvira umuzanye ngaha nimvira yuko habasike kugira abavyeyi bahezagire gusa.
Ofetse rero tubwira
ngo nahantu abantu batari bwamenyere rwose. Ndimvira ko hakwiye no gusa nabonye umengo nahantu abantu batari
bwo. Ega tugende kuri se wari ubizi. Twabonye ko jiri y'iyi competition ukuri yari jiri ikomeye cyane rwose, kandi upfa ko nabonye bakoze igikorwa bishimiye, bakoze igikorwa bakunze. Biragoye kubashikako aba bantu, abantu benshi barabifuza tabeshanye. Dushaka kumenya kubera iki wahisemwo aba anye, wari ufise icizere ko bazokwitaba. Ego turabitse ko warubize atari ikintu kitonya, ntago kiri hagufi, ariko kandi turacari bashasha, ntago turagera ku rwego aba bagezeko. Kubera iki wabiyumviriye ko mbega vyaba vyarakoreye ku baronka?
Jewe nkuko namadi ko ndabivuga, turavye intumbero warubize ishaka gushikako. Si ibintu duhora dukora twifuza yuko ari company yoshika ahantu hagufi, twamatuko twimvira gushika kure. Niyo mpamvu imbere yuko dukora ikintu cyacu cyose turegera abantu bakuze tukabahanuza, hama tumaze guhanuza tukabaza mbega igikorwa tugomba gukora kugira ngo gishobore kugira ingufu cyangwa gishike kure, twogikora gute. Niho rero nahuye n'umuntu ashobora kumfasha kubitegura. Mbwira ko kandi ndamukengurukira cyane rwose, umuntu witwa Fabrice. Jewe ego Christian Savje nari ndamuzi kubera ko ibiganiro by'umuziki nabikunda. Mugabo narumva yuko naho no muhamagara kubera ko ntigeze ofete ndabikora ni ofete nuwo menga ndabikora ndi nyuma yabyo sinari kumuhamagara ngo ndamwidondore nta n'ikintu nakimwe nari kuvuga kugira ngo ashobe kunyumva ashanwe kuntahura niho rero ku propose arambira ati cyo kintu kindekere jewe nzoguha abantu kandi utazo nta kindi kintu uzosubira kuvuga ofete jewe ndakunda kugira confiance turagira confiance hanyuma arambira ati abo ivyo bindekere arabambira kuko twategeze gukorana n'abantu bari muri domaine y'ibintu cyo turakora hama kandi twashaka gukora ikintu kiza gituma abaro public iza kutwizera ofete ko tutakoze ibintu by'amanyanga vyama byabaye abantu bakagira ama competition nibindi ukabenga bashaka kuraba abantu mu mutwe competition twayitanguye arakantu gato mugato kifuze uko igira imaje kuburyo nikindi gihe tushaka kuzotegura competition imeze neza rero amaze kubanyereka jewe navuze nti ofete ni vya bindi uvuga ati mukama ntibinkwiye kuko ofete biduha umwizero kuberako iyo tiko dukora bino bintu abatari bakaba babona yuko umengana ubusazi gushika yaho uri kurabitegura ubwawe umenga birakurengeye nti wo bivugume womenga ni ibintu biteye isoni gukora cyangwa kuvuga mugabo nkiyo nk'abantu ndazwe ariko barabona nicaye hagati y'aba bantu antuka baraza kungira icize kandi baraza kunyemera n'umuntu waza kubwira ikintu araza kuvuga ati mujye ari kumwe n'abanaka none na bazi abantu bose bifuza kwicarana na Christian bakifuza kwicarana na mama Hose je tukaba twicaranye n'ejo ntibazuraje n'ubuza ngo makubashikira zombira ati mbe bajye abantu nanje no bashikira gute urumva ko nanje wicaye mu baserie nawe uri seri voilà nico rero nico gituma tuba tuko turavuga tuti twifuza kubona warubizigeza ahantu kure tukavuga tuti yego ni ugwaruka mugabo turakeneye twe guca mu makanda y'abantu bakuze kugira ngo dushobe kuganya iyo confiance mu baspectateur
ego kuri ico nyene kwegera abantu bakuze kwegera inararibonye kwegera abantu bafisemmo uburambe kuri ico nyene kandi barize Christian Savie warakurikiranye ihiganwa wararibonye nubwo usa no wari here hagati wararibonye uko bimeze turi kumwe no wateguye iganwa CEO arubitsi turashaka kutubwira ico wakunze canke n'icagenze na ubona ko muri edisi kurikira umuntu ashaka guhindura
bom nashaka kugusaba imbabazi urya mwana yatsinze ndacendo ari nimero ziwe
tugiye ko tubakegurukira cyane kuberako kubona wamushize kuri sta kuri profile apana kuri stat kuri profile no musa akaba ari wariko
afite n'umugambi narasavye nimero yiwe namye nipfuza kubona abantu babadam canka bigeme bavuze ibicurangisho kavukira ni ibintu bikomeye cyane muri iki gihugu kuberako ikibanza cy'umukenyezi mu bintu bijanye n'imico kama uretse ba mama Hose imana yahezagiye bakabiba mukari haci imyaka n'imyaniko bari muri ibyo gushuka n'uno mwaka ntibaragwira baraba benshi ku buryo bigaragara urumva kumubona avuze icurangisho kavukire ariyo ibintu niyumviriye kandi nayo nsanzwe ndiko ndiyumvira nipfuza yuko a partir ya warubizi ashora gushuka no kuyindi ngazi
tubaye turashima
ntizoba ari jewe ngo ndiko ndakurikirana ibikorwa vye n'ibiki mugabo ushobora kumubwira ouverture agakorana n'abandi bantu hariho ibintu by'ama projet niyumvira muga ntimuze mu bimubwire mugaza wa yamaze uri kwitira kuri
yamaze eh wabivuze
nawe yere navusabye ku numero mugabo ntigeze amenya niyo nayisabye
ego nije nayibahaye umenge ego
kubera ko imbere yuko nja muri rya competition ito cyumvire cyari gihari mugabo mbonye na gusa nimba ariko arakurikira arazi kibazo namubajije ubuze abandi bantu babakobwa cyangwa abadamu bavuze ibicurangisho kavukira cyangwa bakunda umuco w'ikirundi kwa kugira ngo shwe kubabiza petetre ngira
ofete hariho agendas ndazi umugwi ukorera wo mu gihosha cyangwa mu gisandema bavuza imiduri abademo abademo
barimo
ego atuko ndayize hari nje ndazi ko hariho babiri
inzi abo rero bacabazo cabarujwanye ujya wundi bayitwa nde
pido
nuko ico rero nico kintu cambere nashimye gusumba ibindi nukuri mwari muheje kwishura kibazo hanyuma ico no kwita ngo waruvuze gukitagenda neza jewe
kwa meliora
ubwo nasanze ari vyiza jewe namaze kubona muri iyi myaka 20 ndi hafi ndamaze kubona ikiranga ikintu kizokura urazi cyarije nuko mirongo icyenda ku ijana ku byo experience fise y'ibintu bizorama bitangura ari bito isanganura wa digitangura ndibuka ko boss wacu ari we directeur yaduhaye amacupa 10 yifana n'amazi kugira ngo tugire finale nta uramaze kugira finale ata trophée ata gashimwe atakintu na kimwe ata envelope atakintu na kimwe juste amazi yo kunwa cyangwa ifana pa meme kiri
kugira ngo watsinze wafame mu kadonikiyeri vraiment
aho message ubuye ubaza aba sponsorize sangandura wadi ingene bigenda ukwiruka ubaza aba tumaze gukorana mu vyerekeye muri jiri na mama Rose aramaze kujamwo naba parrain n'ibintu birenze nibuka yuko nejo bundi umushikiranganje yavuze yagize ama événement ari régulier kandi atelite k'igihugu isanganura wadi yagiyemo ariko nta wuzi yuko kuri premier de satana trophée ari hari yala rijozo shakubaza bisigurike mbonye biri hakujya nacimura kubize bizorama par contre ndamaze kubona anima festival nibika ma événement atangura afise stage tegoba ma light nibiki agacaba de morne je bita mu gifaransa de morne ikintu gipfa kikivuka kandi cyari mu buryo bw'amafaranga menshi cyane jewe rero ndababwiye yuko jewe nari kwita faiblesse mugabo ahubwo nasanze ari force abantu batangura baciye bugufi yabiheze maraba festival ndi mu bayitanguje imyaka ine ikurikirana twatanguye turi ahantu bita muri downtown mu kabari ubu bagira stage zibiri imwe mu kanyoshi yindi mu kinama dani televa imyaka ine ni ukuvuga yuko l'année prochaine ni mwatangura kuyitegura ubu sinzi ko izobera ngaha cyangwa izobera hanze
soja bukimbibe
yego urakoze cyane mama Rose novuga kuri nawe ibonye mu uri n'umwigeme nako umukenyezi urambabarira nivyo nyene yego nawe nihenze uri umukenyezi novuga ko twofatira ko nk'ikoro rero nka twebwe abanyempano biciye mu bijanye no gukina cemareresi mu vyese mu dukino n'ibindi bitandukanye ariko kandi nibijanye na karanga warabonye abigeme bitabire rya higanwa warabakurikiranye novuga ko uri no mubatanze amanota nike kintu ubona bo kongereza ko donc bariko baradukurikirana ikindi kandi nabatashe gushika muri rya competition bashaka kuzoza cyangwa bashaka ko bariko baradukurikirana nanje bwanje nisabira nike kintu wabonye umwigeme yokoresha kugira ngo akuze impano yewe canke ni keke ntiyo kwirinda nk'inararibonye muri byo bintu
urakoze ikintu cambere umwigeme yokoresha icambere nyene gisabwa mu buzima no kubahuka ugakora ikintu wumva ufise ko umva ni impano mva bwenge ariyo abazifise zabapfuye kubusa ariyo abazifise bakazikoresha no mu bintu atari ico byo bamarira mugabo rero umuntu akumva ati bajya abantu bahamagaye higanwa reka ngende aha hantu aha naha naha basabye kiniki reka ngerageze nuko nyine umuntu agira intambwe ya mbere bukebuke bukomeza igihonyi ugaheraho aba batoye ukagenda ukabanza ukipima ukaraba ati mbega none nashikiriwe nagerageje cyanke hagereyo bica bibaha n'inguvu ati ndabonye ko iki kintu no gishobora no hanyuma
bagira ndamunganira ku ico kibazo bye muri no minsi dafite ikibazo kwe bye subwara ubuto ya bw'ubukobwa gusa impano yo kuririmba hari gihe tuje ahantu bakaririmba akagira nk'umuntu afata amafoto hanyuma kwacisha ku rezo sosio kaza wumva nk'umuntu akubwiye muri ngo bajya abana bawe ngo urukurerekana ngo bakungabona ngo mbega ngo nkungo watabikunze ngo watagize iki ngo ntubona ko uri kuravyica murimwe rimwe nkumva ati ko daduta nkuvume ngo ndarengeye akarimba abana banje mbwa mu wundi mwanya nkavuga ati nuriko je nakuzi bavuga iterambere ry'umukenyezi yuko umukenyezi ateze gutera iyindi ntambwe mfate kuri ico kire ko avuga kubahuka ndazi ko ako kantu k'impano bayifise abana banje bafise akantu
ntibagira contretemps ntibagira organe uru ntibara namwe bigeze babyiga na force note bagira eh nkimvira ati none ivyo bintu bayikuye mukanye imbere ko tutagwika gande ko ndamubaza mama Rose ati none wewe zagize gize hajya arabisigurira agira umusubuzo gukiganiro kuyiwe aranambira ati na sekuru yaravuze inanga
yego
eh cara amaze kuva ko sekuru yaravuze inanga naciye muri gituma mama Rose ari awo twabonye eh nta kaburimvu kibe nanje rero abakobwa banje nimba ba naho bakiri bato bashatse gukora ikintu bari naho babikura kuri jewe eh
bijya rero muzu babuze
eh ahubwo narifise ubwoba bwo ko abantu babimbuze kubaha umwanya
abo bantu nabantu none si wowe wese wewe ikibi nuko ikintu mpora mvuga ni ikintu ngishaka gutuma kumbura umwana areka no kwiga agakurikira ivyo kuko vyarashitse cyane vyarashitse mu bantu ugasanga umwana yaciye ashima ivyo gusa naye handi ashoboye ukabona neza ati ku ishuri eh
nta numwe araronka musero na simple
none ntiwumva
fete mpora je nanje mpora ndaba turavye muri monde tugezemmo ya nari ya nibindi ubu ni hamwe ugwaruka ashobora guheza ishuri ukabona yuko ivyo yize ari obstacle ivyo yategezwe gukora ufete normalement ico umuntu ategezwe gukora sico yiza ahubwo nica ashobora nico yiyumvamo
gica kimubera intambamye
hari gusho kuba warize ibintu ugasanga warataye umwanya wofe womenga warataye umwanya kubera ko ivyo wize ntavyo biri kurakora
kuri kaminuza nize sciences po urumva hariho sans politique relation internationale muba hariho abamesha bakuru baduformi hari umwe yambiye ati wewe ukiza ngaha narabajije ishuri wiga naninzi ko ari wuzugira kunama na muzayi ati wiruka inyuma y'abafari yaze abasadbi ati kubera iki ndavuga ati eh je ndasanze ndi beaucoup plus artiste que
politicien naje basigaye bambira yuko ivyo nize byo bya economy ngo bitari ibyo
nuko rero urumva ubuge rero umuntu impano iva hasi nkabo bana ubumva bafite ako kantu uko gendaze ko natangiye kuririmba ndi mu wa kabiri primaire nkiheza gusangira muri Saint Michel ndi umunyabuyenzi nasengera muri Saint Auguste nari muri korale y'abana nkaririmba yahoriho niho rero ijwi ryatanguye rero kugira nkaririmba muri korale maze rero gutora concours nkaji busiga nagumye ndirimba mu isengero mugabo ntasanga ndafise rero ibintu byo gukina etablissement yose ikaja muri sale nkaje imbere
yego
nkigana abantu nkaririmba ubusa nka composer nkagira mu ishuri je nkafata udupapuro nkagira gasketch nkabagaburira amahore bakakina canke twaba dufise n'abashitsi bakomeye je ndibuka directrice ariko arambara ati magnifique ni wowe uza gutambisha musenyeri chogye yari musenyeri kaburungu yaratambaroke mwabantu yaranzungagije ababikira bose baruna mati aratwiciye umwana ndazukuruka ishuri ryose ira producer bose ati ni magnifique koko bica bingumamwo ivyo rero niho naciye ni nonje ngarutse muri vacances niho naciye ninjira no muri ministere ya jeunesse sport ivyo nibindi mugabo kuri bajya abantu bagize irya higanwa ikintu nshobora kwabwira nuko minsi yose nta gikogwa kiba gito urinze witabira higanwa rifate au sérieux ko warashobora kura umuntu ukabona umuntu yanditse ugapapuro amajambo atatu ane iyo teme kubera abayimubariye gaca yandi kuko nyene umukenyezi nkingi iterambere warubize ko umukenyezi ari nkingi iterambere nivyo umukenyezi ari nkingi iterambere aba akabara hejeje gaca garukira nga ariko biva nibukebuke ikindi gihe mwa muzovuga ati na texte tuzoyiraba niho umuntu aheza akakoresha umutwe akarondera n'amajambo
nagira naje ndavuganire sugera ntavuze kuri ico kintu haje ibintu byose byo biva jewe mfise twe twiga gardienne ama maternelle hero bwatangure sen wajaye ugeze mu myaka itanu ntaraje no muri gardienne hariho ama tourne disque wowe bakubwiye 33 tours 45 tours Résumé. Mmh. Disque 33 tours, 45 tours. Ou vous êtes attendu à ma cassette, changé. À ma cassette. Imbéré à ma cassette, arrivé une vita 33 tours, 45 tours.
Maman.
Mon gars, vous dites 33 tours. Nous, à chacun, dans un coin, il y a des photos. Fils, c'est 4 ans. Il y a des gosses. ntaziki na kimwe bahariho ama ayo ma disque 33 tours 45 tours yari menshi mutama mutama yavuze muziki samedi nka yafata nkaraba couleur yayo nkaraba dimension yayo bacavuga ati ah ine ababoniyemo iyi David Bale Kung Fu Fighting uratubona gatabira abakongomani ndirimbo z'abakongomani nyinshi ntaca ndazipanga ndazipanze ntaca aba arije mvuga ati hatanguriye CD batanguriye disque akurikiriye akurikiriye umva je joué le DJ ni photo de hard ndaza kwibaha muce bushira ko muyibone vise moins de 5 ans 3 ou 4 ans rumba hagize umuntu ntobera umva nabanzi yuko muri playlist y'indirimbo ziwa baza kuvuza haza gutanguriye akurikiriye akurikiriye kumbe c'est là où peut-être vyatabwe byo gukunda imiziki no kuba umu animateur oui vous avez artiste comme yango mani matere kazi ni biki muirazi bisugire ati nimba mwa kabiri wabyinye
oreille musicale
itagura kirikare bico gituma twashaka gusaba abari ko akurikira wa rubize abavyeyi babonye umwana afisa ko kana ari nawe yakwe kwa soko na mama Rose yavuze ati ntati shuri nico l'essentiel mugabo ntazibire
impano
ni ndoto yiwe cyane cyane abana babigeme abigeme bo baracinyizwa
buriya abigeme tubiravye nibo twosanga bari talentueux gusumba abahungu
none izo tarasi maze kuzibona mbega iyo batagira imana ngo bavyagwe n'umujournaliste yakoze ibiganiro byinshi ariko aravuga ku iterambere ry'umukenyezi nuko abimenye erega jewe nimba nduko uwondi nkubera ibyo biganiro nakoze nk'ama feto ba mama Rosa bakora bariko baratwigisha yuko herezwa guha ico bita les chances twese abana bose atankunza atakuvuga ngo uje numwigeme ngo akwibinga ibiriye ngo arakumigwa urumva nk'ivyo oye nabikuriyemo nabibayemo ça fait 20 ans ego naho shaje cyugiye sinari bwasaze cyane
urumva remarema
uri housing
donc uno musi muga hariho abavyeyi nibaza ko bakihari babonye umwana w'umukobwa kerebutse bashobora kumwita ngo ni ngo azobisutwa urumva ni ibintu hari gihe ushobora kugenda nko mu ntara za ruguru ibujumbura ho ni bon hari gushobora kugenda mu ntara za ruguru ukabona nk'agakobwa gafise wamenga gafite amatara menshi mugabo ukabona nyine karacari muri twatuntu nyine two kwigira nyene kugira nti bamwita gasutwa mugo ukabona yuko uyu muntu yari kuronka iyo yari kuronka nkadrema yari kuvamo ikintu gikomeye cyane uzobirabira igihe tugiye mu minsi mukuru ruguru urabinyene bari aba mama bazi gutamba no kugira gute n'amakreyasho cyangwa ningene bakompoje indirimbo nziza batamba baza gutambira hajya kandi babikompoje hajya yuko bavuza amabido ugace uyumvirana n'urya muntu bajye abantu ukora abapeyizane batize n'amashuri abiri iriya text ntibagize ya yindi ngo mukenyeze ngo nk'ingitarambere ngo warubitse ku mukenyeze bo bashobye gukompoza ikintu bagize bagize na creation yo ku develop a text yabo neza gusumba twebwe bero byitwa ngo twaragiye no mu ishuri
mu bisanzwe hajya niho abantu bihendera abantu bashobora kubona umenga kana gakuze ragasutwa kandi umenga ngo niko gafite ubuhinga
karashize isoni rero
gushira manga no gushira isoni ibintu bibiri bitandukanye kuko hari umuntu naho yonuma ugacumura ati genda hari uvuge iki niki niki usanga yari inumiye umukuye ahantu yari ihore ati ni wowe uzogira gake agaca genda kakavuga kubera ko akabi wa wundi rero kamwe ukameze gutya agaca shika akabure byavuga akavanga ibintu akavanga cyane hari n'umuntu ushobora kubona ati kubera ko akerebutse cyane uyu rero reka ndamuhiga igikorwa aragishobora akaguta ku
wamaze
ukarenge uti none wewe yaramava muhira je nabona umengo nagapiri
kuko niyumvira yuko iryo jambo avuze muze muri korere ko gose gushira amanga no gushira isoni ni ibintu bibiri bitandukanye turasavye abana babigeme bashira amanga
badashize isoni yego
abana babigeme nubwo twavuze ko ari abanyempano nubwo bakwiye gushira amanga ntibashire isoni barahura n'ibigeragezo
yego
n'abantu benshi bavuga ngo turi faible ariko hamwe na hamwe biraboneka yuko rimwe na rimwe usanga ari abantu novuga barushe kumanipira canke bahendwa bizejwe bitangaza niyo mpamvu ushaka ko utanga impanuro nk'umuvyeyi kandi nk'umuntu abizobereyemwo ikintu umwana w'umukobwa ategeza kwirinda mu bijanye n'ibi bintu by'impano
impanuro ya mbere ndayiha abagabo sindayiha abo bakobwa
urakoze cyane
ndayiha abagabo baheza baba bagiye gukoresha abo bakobwa hari ukuntu abagabo babonye umengo naho ukora ibintu uko abyifuza umengo hari ha kandi gashimwe kandi kawe kukumwiha utegezwe kongera ko canke kukumugira ikigirwa mana canke kuko sinzi naho ntashobora kubona ati ibi bintu yabikoze nivyo nukuri ngaho acabona ngo yengo urabona ngo urabona acatangura ngo nakugiriye favel ngo naguhisemo ngo bari benshi ngo bari kubishobora ngo ariko ngo kubera wewe ngo nawe ugacabona uti hari naho urana turi mu gihugu gikenye ucara ati ibintu yanyemereye kumbure nta handi no bikura singisha ubu buryo nawe ntacu ufise ikindi rubu muhe nta niki nta kindi agushaka ko ashaka wewe nyene abagabo nukuri bisubireko igiturire cy'umukobwa sukukuye igiturire cy'umukobwa n'ugukora ico wewe ushaka agukoreye akazi neza biba bikwiye muhembe ibikwiranye n'ibyo yagukoreye naye handi umengo twatwaye umuzigo wanditse ko yuko uwa mbere aza ko muza guhura ari wawe ugutura je sindabyumva
wivuze kwikisabye aruka bagabo
mugihe ariko arabivuga ejo twariko turakosha mushikanje no kuvuga kuzina wanje nje no mwemse agishika bimwe baherekeza umugeni batanga umukobwa yaramamagaye arambwira ngo ushaka kuvuga kuri program ashaka kuvuga kandi n'umukobwa atekereza gusa ndavuga ati none biri kuri program ngo ya ngo rero ngo genda urumva ndamuraba gucye ndabona ko ashize amanga kandi atashaka gushira isoni kubera ko mu bantu bemera improvisation ndimo je n'umuntu improvisa gusa numvumenge kana muri jambo ibintu yavutse byari birenze yaravuze ubuzima bwiwe afatiye kuwagize icyo amara umuryango wacu bakagira icyo amarira abandi
kugira bashikaho bashi
kugira bashi aravuga ati nimba je mubona undiwe ukwira naka nanaka nanaka arabazanira makado arabaha hamwe nanje ngirishari
barume
hiwi diane va diane nakubwira wapana pana je navuze ati nanje nimba niwe ndiwe mama wanje nikubira mama wanje pour dire quoi nabona umengo sino muhamiko mugabo ndamugira confiance ivyo yavuze nivyo vya conclure ivyo bintu
vyose kandi nivyo vyari ku mutima
nivyo vyari ku mutima sero mu gifaransa avuga c'était le cœur qui parle
yego
le cœur qui parle apana vyo bi discours ari umuntu azi kuvuka umuntu kwamenyereye kuvuga discours n'amajambo nkora mutima nibiki mugaho arunda avuga ukumva ko
aseruye
aseruye kiri ku mutima n'ukuri ico kintu ntazo c'imyaka 20 nzoguma naba nkiriho nzoguma ndavyibuka ico ni kintu ikindi naco yavuze ati wewe impanuro ayitumbireza ku bagabo nababwiye ko abakobwa banje ntahagizwe nka dutanga avuga ati aba bantu bavuga ngo abana bakora bi-expose kuvume muga mundi bavuga no niko maze imisi imyaka ndiko ndakurikira iterambere ry'umukenyezi nohere ku bakobwa banje nawe mugabo hariho ibintu bamaze imyaka bavuga ngo emancipation de la femme byaje bizibura n'ibiki barakora ibirebire babonye ko byari ko biranga baca bagira ikintu bita masculinité positive sinzi ko muyizi niko bavuga kumesha amakuru n'ukuri wegereye basaza babo bigeme ukegera abagabo babo bagore ukababwira ati yamara ntimugire ubwoba iterambere ry'umukenyezi n'iryo terambere ry'urugo n'iry'igihugu urumva ukabanza ugahindura ibyiyumviro by'umugabo by'uwo musore n'ukuri ibyo bintu bizaba bihetse abagabo iyo emancipation de la femme ubu imaze kuba masculinité positive
C'est ça. Bazi uko ngumva ngo mugore ngo ate ngo atoranye ngo bagiye kwa gutera.
Warose amafaranga.
Ninde umuntu yoyoherwa. Umviriza deka duhere kwanza tukiri mu rugo iwacu twavukiye. Ninde yoyoherwa yuko mushikiwe abuzi cyaje kandi se afise itongo afisiki. Mushikawe akagenda kugoka. Ico ni cambere. Ninde atoyoherwa yuko umugore wiwe yugira icamara mu rugo narijya twiga amashuri amwe tugakora ubuzima bumwe
kandi ntibashobora kugabanya umushahara w'umuntu munganya nivo kubera ko ari umukobwa
donc rero ubuye ba mama Rose ne baririmbye ngo umurundi kazi suwo gusasa umurundi kusasa suwo kuvoma yibambewe sogokuru yibambewe nyogokuru yibambewe sivyo gusa ari baruka karere ibirondo turabiza ari makagwiza umwe ivyo turabiza ari gisha aravura
ara engineer akaba umutaxi vero
mbambire muri 80 baba
ari wo gusasa no kuvoma no gukubura
60 byari 80 ho abarimu no abanabaganga ubu rero barategeka
barabana engineer
baserukira igihugu ba
ambassadeur
yitwa nde wa mudamu yiruka
niyo saba ambassadeur
baserukira igihugu tuza kubona force yabo ariko bapfakaye none uwo muntu apfaka arahama ki adapta umugabo yapfakaye warapfa abagiye ubugabo bugore ibaza anatema
umugabo apfakaye abapfuye
agiye atarosude umugore
nta mwaka shikana ngo agandu
atarose acarundira uwundi
oya umugore murara navuye kuri anterema mugabo turafise antuko turafise amatemonyaje y'abadamu bapfakaye bubatse nk'imyaka 4 abana bo bashinge nayo bakavuga ati mama wacu yaratureze jera fois passé jera fois passé umukobwa yambwiye ati jena havuye ndabaza mama ati mbe ni kwiki wibanye kandi nzi ko hari abantu bakurondeye bagutwa ugire mariage kwiki utagize mariage nuko arambwiye ati je mama naramubajije mama none n'ubu twe twakuze none uriya muntu amari karakuronda ntiwagenda mukagira mariage urumva kumenga ni ibintu kuko urumva we ntiyashoboye gutahura ngire mama wabo yakuze abona mama wabo abareze barinda bakura gushika baheza amashuri université mama wabo ari wari karabitwararika
none ki ara force
c'est la femme
no ashobora gusupporta ibyo nivyo rero urumva umwigeme niwe yihagaciro hanyuma nikibano kikabibona ko yakihaye gaciro niwe emancipation de la femme uri kuravuga hariho nabandi nabakenyenzi nyine bayifata ukutariko bacumengo nibwo bonyene ahubwo niwe bariko barayihisa ishusho mbi kandi kubwayo emancipation de la femme bwa rubwigeme bw'umukenyezi mugabo agiye inama nuwo bubakanye kuneza y'umuryango
urashaka guhereza ko kuri ico kibazo hari habitiranya emancipation de la femme no kwiganza mu rugo ibyo byonyine nibyo biteye ingorane
cyayiha liberté totale
ego ngasanga uyo yaba yagiye muri ya côté négatif
bugabo bwiga
nk'ivyo rero bitabaye n'ukuri nta kintu na kimwe umukenyezi adashobora kuresista
ndabashimire cyane gose ku mpanuro mugiye mutanga hamwe n'ibindi mugiye mutuyagira dusa n'abasohozi amabona ko ikirere kimeze nk'ikiduhinduriye gatonya nashaka kubaza akabazo CEO wa Rubizi turabibona uracara mu jeune wateguye ikintu kinini inya wagize ikintu kinini ni ikihe kintu kiguha force kuguma ushiramwo ishaka ushiramwo ni benshi bafise uburyo wanagomba bwinshi cyane ariko batimvire kuvuga ati reka dutegure competition ishira ahabona itaraza umukenyezi kuko ni ikintu ciza kandi ni ikintu kinini turenze kuvyo ukorera wa Rubizi tuko tuvuga cyane kuri iryo higano ni ke kintu cyagushizemo force ukavuga ati jereka nitange ndabizi yuko surudanda zo ndakora ngo ejo nshenge ndanimbure cyangwa sinatebwe ejo nshenge ndanimbure ni ke kintu cyaguhaye force ni ke kintu ushobora kubwira umuntu wese akaradukurikirana afise uburyo afise no gutinya gufasha abandi kuorganiza nka bijya bintu organize
ofete jewe hari ikintu je nasanze nguma kiguma kiza muri jewe nasanze ko nkunda cyo kintu nkunda gusumba ibintu byose byo kwisi je ndakundi ikintu cyitwa ubutungane ndakundi ikintu cyitwa ubutungane hama ugerageje je iyo ndiko ndagenda kera nkifise umwanya wo kumedita no kuyumvira donc kwiheza no kuyumvira nta gushira umwanya munini wanje mu gukora gose nahora mba ndiko ndaraba ndiko ndaca nko kwibarabara ukaraba ingene abamama barusheho fete bariko baradandaza ikintu n'umwana ku mugongo nibiki cyangwa cyajya muri viru ukabona nk'umuntu adandaje nk'indimu uzimuguriye zose aza kuzigura zose ni wazigura uzigura ibihumbi bibiri zose ibyo afise byose ariko aradandaza ubigura ibihumbi bibiri ibyo bihumbi bibiri ugacumbira ko aja gutoramo bisi akagenda umwana ngaha mufise ku mugongo n'ibindi hari ikindi kandi nkunda kwihweza cyangwa kumviriza iyo ndiko ndasoma cyangwa ndiko ndumviriza nk'ibintu cyangwa ndiko ndaraba mu kibano ukaraba ingene umwigeme cyangwa umukenyezi w'umurundi kazi wa kera atarashobora kwironderera aba victime y'ibibazo byinshi du ivyo byo gufatwa nabi n'umugabo n'ibindi mugabo ugasanga byinshi umukobwa arabifisemo uruhara umaze imisi mubona ibigezweho no munsi umukobwa n'amafaranga umukobwa amugeranya n'amafaranga aho fete kajya kantu je gahora kambabaza cyane muganga avuga nti turabisemo uruhara ni kubereka wewe umukobwa bashaho kugeranya n'ikintu apana nk'umuntu nk'ikintu kandi nawe wari ufise muri wewe kwiha agateka kiwawe ugasanga mu ishuri twe turi ko turiga umukobwa yarabu wa mbere
yego
mugabo tugeze kuri tere umukobwa ntabu wa mbere none ivyo bintu bipfira hehe eske ntibipfira kuri twebwe nyane kuberako sindashobora guparticiper mu bintu byinshi vya promotion deja ngo numvize ama discussion bagira mugabo byinshi ndavyumva abagabo baravuga ati none nibande babashira hasi cyangwa nimwe mwishira hasi kajya kajambo ko gushira manga no gushira isoni kampimbaye cyane ivyo bintu byo kwikumira tubanze tubikuremo hanyuma kandi hari ikintu abakenyeze bahora bagira rowi Mars ukabona yuko bagize ibintu bijemi nitaga kuku bagiye kuri beach bose basonesheje n'umwambaro usa kandi ugasanga amafaranga bose bakuye mabagabo babo fata bakuye mabagabo babo bagiye kuri beach baryohewe mugabo ujya munsi nta kintu na kimwe umugore yigeze aro nka presenta nk'ikintu cavuye mu nguvu ziwe ngo yerekane ko ashoboye nkavuga nti none kubira ikitwe bwa bigeme tudashobora kwikubita agashi kugira ngo oriye yo kuririmba yuko dukeneye izijya pulsa ntaje ziduge tuvyerekane mu bikogwa nivyo rembe ashaka yuko umwigeme yumva akoresheje uburyo bwiwe n'ubwenge bwiwe n'ingufu ziwe kwerekana ikintu ashoboye je rembe numva umenga nubwira abakobwa bose bo kwisi baze twumvikane tuvugane ngere twe dushobora guteza imbere igihugu eh mugaba tuguma duciye bugufi vraiment hamikwaza kuguma higaruka ni chaki indi bacha bagoma bavuga ngo abigeme hari abantu bagifisa ako kantu kukumwigeme yoguma hasi kubera ngo acarengera sindabimenya neza gusa nkora mbaza nti twobaza abagabo bafise abagore badakora n'abafise abakora abagabo bafise abagore badakora bashobora gushika bagafukama mu rugo umugore agafukamye akagufukamika
umugore wanje ntakora iyo nza kumenya yuko numaze imyaka hafi 10 adakora ari naho byava bintera ingorane mugabo ibyo amaze birenga ibyo mpura mbona arafise ukuntu aronkwa amafaranga akoze igikorwa akagenda yarize bayita finance comptabilité akagenda mu mawenje bakabagira ibyo amankete akaronka amafaranga akaplasa amafaranga hajya akaplasa amafaranga hajya hanyuma akazana umwimbure se n'ubwo yirukanga akamara tutura journée ibintu nk'ivyo birenze au niveau financier sinovuga ko amerewe nabi mugabo arafisiki ni shwayiwe yaragize no kuronka ubuzi kabiri gatatu
akavuga ati
ndagahivye nshaka
wowe ni umwatrepreneur akomeye cyane
ndazi kwa zuhava akuri ibirenze ico nashaka kuvuga ni iki par contre bahari ya mukinama hari ha abagore usaga batunza abagabo
justement
hanyuma rimwe rimizo bigabika ibintu by'ibifu
hari ari baswe ko hari abakongomani cyane
hanyuma twumva induru fagira ku intervena umuntu wa mbere atugwanya bari uwo mugore ndekere umugabo kandi ari we yakomye induru
barakunda femme sont gentille
ari kiri kitaba kigenda neza uyu mugore asaba oscuro ayo babuje bagaca afu memo mbona mukina amafilme
urukundo
warukundo yuko nashaka gutumirira abatware onivo yo hasi kwera umugore ashaka kuba faible akaba afite ikibazo kamunanira gutorera inyishu kubera ko atinya guperda umugabo aba nivyo niyabanga mwe ko muravuga ariko hariho nk'ibindi bintu je bihora bimbabaza nko mu quartier wo bakuravuga abacuruza kwibarabara hari ibintu murambona abana abavyeyi bajya gucuruza basize abana mu rugo mu nzu kugara abana bakitumako urumva ababanyi bari hajya ati jewe sishwa kugurura umwana soke ko kubira iki kwera ninya babana bashaka kundogera umwana aba mama rusavuze ngo umubanyi niwe mujyango none gashaka twe twakuze ababanyi badukubita twakoze ko neko nariko ndarabimigano imigano bana narayikubiswe Je suis là. Bate ishuri umudirektisi w'ishuri abibonye icyo yakoze yaciye hagarika ishuri atuma ko inama yihuta imana je ko nakuze nkubiswe ku ishuri cyangwa nkakubitwa mu kibano mama wanje yacanyongerereza yacanyongerereza ariko bacaba
yacakongerereza
abuye nyoko aca yirukanga ku intervene azanye kibano
wangurutse umwana kwereke
none gashaka icyo gihugu tugiye mu cyitwa gute nashaka rero gusaba abategetsi turazi yuko muri zone hari abashefu do quartier abashefu barabara barafise ikintu cyitwa social kuraba ibintu byo mu kibano bagende binjire en profondeur bamenye ati mbega uyu mudama afise abana bangana iki babayeho gute baratangwa ishuri basigara barakora iki baba responsabilize nka kujya batu responsabiliza muri security kuri security turazi ko ari nyabune eh no bintu social byo kuraba abana kuko security nayo nyene niyo nuko nagira mpereza
nukuri turabakengurukiye cyane kandi cyane gose twonge
wabonye ijambo
nukuri twongera kandi dukengurukira cyane umubyeyi yatwemereye tukaza ngaha kwicara dutumira nabandi bantu bose umva bashaka kurubuka gucisha akaga mu mutwe baze baraza kwicara ngaha muri kino kibanza Wazitin inzata. Abantu bashobora cyane gose. Abashaka kuruhuka baze baraza ngaha ni muri Nyabugete kuri Beauté du Paysage. Turaza kubereka adresse na nimero do telefone kugira ngo umushaka kuza aze abajeje. Murakoze cyane.
Ego, nanje ndabashimire. Abankurikiranye kandi ndashimiye ku mwanya wampaye ndabakunda cyane.
Warubiki.